On the brow, bowing to the how and why. Authenticity's the religion of now. Oh, can't you see? I am just another fool. Now stepping off again. My dog is screaming. There's a worry deep within. Still I'm flying through the air. If I'm bound to hit the ground, not a soul this thing can share. Stepping off again while my dog is screaming. Da 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 da